impilo ayikho lula, nama ngikho mzuba. Inkosi sinike ithuba, izinto ziyaphenduka. Ngiza kuweba ngokuthoba, ngikunike impilo yami. Ngiza kuweba ngokuthoba.
Ngixolele baba, ukuthathwa izinto zomhlaba. Lobuhlungu engibuzwayo cut me, so wakhe stethwa bathi umhlaba uyahlaba. Bengihlala ngiphilele ichomi, ngi-up enough nabangani. Thinking these people are for me, got niggas behind me, yitayela zifani. So I need you now more than ever, connection is breaking. Please plug me back to the server, cause I feel like I'm drowning. Thumela umkhumbi kaNoah, angikhulumi ngoTrevor. See, I know that your word is bond, but under your roof akuna statement serenity. And even though I don't deserve it, ngiyabonga ithuba lokuzama so I can repent.